He karakia Māori I taatakina I te rangi nei e ngā whānau o te tokorua I toromi ki te roto o Pupuke I te rā wiki. I māturu ngā roimata me te huupee mo Daniel Stoneham, raua ko Tyrone North, ko raua eetahi tauira no te kura rukuruku o Helix. I konei te kura e ako ana I te rā wiki ka toromi ohorere nei ngā tokorua. Nā te kaiwhakahaere o te kura tēnei rā I whakarite, hei āhuru mō wai mō ngā whānau me te kura hoki.
It is a sense of closure. I think it just allows a lot of people just to say goodbye to them, you know, just to say this is where they were and see you, Daniel, bye. See you, Tyrone, later.
Ko te tikanga kia whakahokia te tūpāpaku tuarua ki te whānau pani I te ahiahi nei.